Karibu sana, karibu sana. Karibu.
Nataka niwaombe tu kwa wasabi. Give dialogue one more chance.
Mama, the one that's sitting in the middle.